ezanga mikuwa aboti yo koti na lingomba bandoki bakitiseli yo miso papalolo babwaki yo wapi papalolo babwaki yo wapi
Tango yo so I love you, hey, 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 papalolo.